muririmbyi nta mara hari nta makono abiteramo bihari cyo gituma ubwegeje kuronka icukora uragikora naho buri muririmbyi ntugire ngo mwemwe bivya showbiz 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 uwocupfa api bajya bose nabana bako bari kinisha yarabana kabisa nabana nayibonye ariko nawo nawo tayivuze nza nayibonye bijya bajya nabana bose ka bafise ubwenge bukeyi
tuzoteresheje abana bikiriri cyanye mu kinindo cyanze mu kamenge cyanze mu kina
tuzoteresheje abare bose mu ngagara aho kumusaga bahe hose ibujumba cyane mu Burundi bose bamenyera bati reka nkuri impuzu ngende nitume hajye imbere nka kuri impuzu nkashangira kaka hajye dufate abana bose bacha bamenya mbwa naba ndabigize mfise objective barashima je nta je nginduzi gitega nururukira ku ibarabara nkashangenda muhira ni mpande barabantu abantu bambora ndaramusa abavyeyi nka telefone abagenzi tukabonana ababukinga shamanuka nkunkaje yabamfisa abantu benshi bancurira cyane gose nokora umuziki uri international nkabanzi ko ntashobora guhomba ndakoze ndashobora kuba musinime y'umuntu kana mubwiye ati yandike ntuzomvugishe uzozora abastati hagize ushima bari umvugisha
na munsi ni holiday day day eh kujyo higwa ni everyday Nimbushaki dola Umarundi turavunja Teresharja abana
Isaac TV
Yes, 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 yes. Kicheza na jembele takulima. My name is Star Boy kuri mikro za Isaac TV. Behind kamera ni Juma Jux nomusi. Ibintu byiza cyane gose by'amateka. Isaac TV murazi ko turi ku mwanya. We are on time. Mudufashe kugira share ibiganiro byacu. Ni ibiganiro byiza cyane gose bashika ku mutima. Ndingaha nk'umupresenta nk'umujournalist ari inyuma Juma Jux araza kubikora byose. VIP bro.
Yeah, poor Star Boy.
Uno muntu turi kumwe bamwita Chris Busy mugaje se nitwa Chris Busy nitwa Chris cyangwa ushatse nitwa Star Boy. Vipi msaza?
Yeah, safi sana meze neza. Yeah.
Meze bon.
Meze fresh.
Ndagona uratagase muri no mise bana ni ibintu by'ibishosho.
Yeah, ari kawaida man, kawaida ku shining man.
Aje sanze urumo urumo kretye nyene watu amona like wa mbaisha.
Eh, dubu katolika nyene.
Yeah. Uboro bungana gu ni bunga. Ndayikoze ko ntari umukatolika ari nakimwe.
Eh, nta nakimwe na kimwe. Ni byinshi tu.
Eh, aje nyine urabishika mu gatondo sometime ukavyuka uvuga ati reka mvuge ishapure nyene fresh.
Hapi tu ndayisoma nyene iyo bibaye ngombwa nyene.
Bishi bavuga ati umuziki w'igitega turabona double J ari muri bantu bari ko arakora. Abantu twari dufite tuvuga yuko bashobora guteza umuziki w'igitega imbere kurusha abandi bose. Twari dufite Chris Busy na double J. Bangu ngacha bavuga ati Chris Busy no kurakora. Wari tari kurakora muga twumvise igituma ubuzima akora umuziki muga akaba afise nutundi tuntu akoranga. Sometime ikeshi ndakunda kubona abantu benshi baraza nga kwa Chris Busy. Mbega wewe baza kuba gukundira iki iyo baje kugushora nga?
Bamwe turasangiye umwuga abandi nabona abagenzi twakuranye twiganye ama kuba nyene utakimbona cyane ndashobora guteza imbere nanjye ntara yanje nsubatanga ndankuba kayo etage naho ntazo bandayiteje imbere mu kuririmba ndashobora kuba kayo etage umuntu arenganya akabona etage ya Chris Busy urumva nanjye nzubanteje imbere ntara yanje imbere nyene ya urumva byose birakunda nyene mugano kuririmba sinabiretse ariko gusa nagize agapoze gato mugava vuba ngira ndekuri ikintu kiza vuma cyane gose kandi azi ko abantu bazocakira neza kandi ni muziki
ngona kantu wumva
yeah ahubwo gusaba bwo bazotangara cyane yeah
makuzi ba Chris Busy urumva ko mu minsi iri imbere aje nyuma ya Karimu mcha mubona cha kitaje cha Karimu manuse mwishatanya azwa kubita itaje muce mubona ibintu byiza by'amavuta Chris Busy ngarumaze kuzama nimushaka ngo impuzu babantu usanga baba mama bafise ingidi usanga ipima e metre ugasanga ifise diametre e metre
yeah
namye nga nabonye umuntu ngaha nyine ameze nk'ufise ibisubinini guca ingidi mbega haja hanye ingidi mu mvugo mbabarira amatsi ni gute
aya ni bisusu nyene
ngo afise igisugi gifise diametre ya e metre ngo ashobora kuza ngaha karonka impuzu kandi nahaba yatembera hano ugasanga yayibuze mugageze kwa Chris Busy akaca yironka baye adresse kugira baje naba afise ingidi nini urumva ateza kuronka
abwo gusobwa n'umuntu n'abantu bavyibushe ubwiyegeje kuvuga mu kiyondo cyiza avuga ati umuntu wese avyibushe uwonze bose baronka
n'ashobora kuvyibuha mu gasanga vyibushe no hejuru ugasanga like no hasi wapi
oya nyine byose nico kimwe urumva umuntu yumva ni all size ngaho bararonka ibintu byose uvyibushe uwonze muremure na mugufi bose baronka ari muremure akaronka ipantaro nk'ipantaro ndende ngaho turafise umutayo aca bishyira kuri mezi ye bagace ba original yeah
so hari uyu ibintu nkunda kubona ba bambika ipataro imari bistate bakambika ngako nakibona ndashaka kukibona eh arano nakibonye ngikiriya Juma Jux ngikiriya none haja anye ko nga anye mbona hacho yikuntu none abakobwa bose bafise ngahangana ngaha
oya kijyane n'ikintu udukoresha comme échantillon. Si kuvuga ngo bose ameze kujya mugurumva ashaka no kugishyiraho kandi impuza y'ini nayo kagerageza ikintu kayifunga ininyuma kugira umuntu ayibonye avuga ati ntore rya turaye kwiye mukwira tu.
Umva umuntu aje afise hangana kujya batombo yacha twara ko nyene ni fresh.
Oya zijya zusubona zimanitse n'isibwa yuko ziba zingana kujya hari inyuma hari ko tuzifatisha kugira nyene twa juste nyene zije sur mesure.
Okay, ni Chris Bizino uvuga yuko tugerageje kuraba ubuzima bwa music paraporo no ubuzima bwa VIP privé yiwe. Nuvuga yuko VIP privé iri kwiragenda neza cyane gose ngerageje kuraba ibintu biri ngani fresh. Rafwa passa aho tuheruka n'ibyari bimeze uko. Mbega intambwe iri kuratera ninde yo bari ko ratuma uteri no ntambwe bari ko biragenda gute mu buzima ko nirageje kuraba rafwa passa kuno na jamese n'ibaza kwagerageje kurana iki kwagerageje kurana ikiganiro. Nubu ko ndahabona ndabona ibintu ni fresh.
Ya ibintu ni imana tu nabantu anyenye kuba kugira nyene utunge canke uronke ibintu byinshi ufise abagenzi benshi nabantu benshi canke uhuza nabantu uko ibintu nabantu kuko udafise abantu nakintu kimushobora kwishikana ko uri wenyene urumva reka waida ufise abagenzi benshi uraronka dufate nka manager ndabakinda nka bakiriya kubera mfise abagenzi benshi abankurikirana mu by'imiziki abo twiganye mu mashuri yose nagenda ncamwo aba manager canke aba nyene abantu nyene benshi nibasanga dagiza abakiriya nyene kubera mugusana abantu udafite abagenzi canke abantu nta kintu shikako ariko nta bwenga n'umwe nashizemo kugira ndonke abakiriya ni juste kuhuza n'abantu tu
ariko iyo amafaranga abaye menshi canke abakiriya babaye benshi n'utwana turaba twinshi
utwana gute
utubebe nyene like
utubebe natwo nzi
abakobwa nyene like bakagukundira basi bivanye n'icyo ukora kandi ndaza amaze gukora challenge nkizi amaze gukora ni challenge nkizi kubera ofise kubera ofise hano adandaza ofise fresh uraza abakobwa nabo barakunda kwambara bien ugasanga bagukunze Chris Bizi bakakubwira inbox Chris Bizi fresh turagukunda kandi ubwa mbere bye nava atagukunda ibyo nimaze gushika
oya nibishika nibishaka kuko urumva ibyo bishiki ubahaye umwanya je nganda afise se contact dushika 3000 mu telefone
si madame oya kwandi
nta numwe ngandikiye kurabesha urumva je rero je kintu nkoresha nkorera cyane kuri stat ndashobora kwamfisa nimero y'umuntu nkanamubwiye ati yandike ntuzomvugishe uzozora ba stat hagize ushima ari umvugisha mugara rero cyumuha umwanya aho gira mugwe muyaga mugana birefu mucamushamwe birefu kata birefu biri muri business jewe mani mero semfisi hari nabo ntabanzi akambwira ati araza gutora ikintu kanaka mugabo simenye uwo ari we yashyize nk'aho ndamumenya kandi simba nk'indi distance kugira ndamumenye jewe ayambaje twahuza araza gutwica twavuganye nta kindi ya je kawaida business ndayikorera kuri telefone cyane nako badukurikira na bagiye kuri Facebook ya Chris Bizi usanga ko nimeho yiwe ya telefone ya WhatsApp baze baranyandikira ari impuzu bakeneye bandungikire bambaze ko ndayifise hama bazi ndayibahe ya
Chris Bizi ramaze gushika agahemukirwa agatanga nk'umuzigo like agatanga nk'impuzu ipataro me ngasanga ntarishye
oya gusabira tewa mugabo barariha tu abagiye banje bose aho bari hose nabaza kudukurikirana bose bakaturaba ndabakunda cyane ko nta n'umwegera mperanira barandi ha neza kandi nabandi bazose baraza ndabahe akadeni ndagatanga nta kibazo ya
nanje nza kuva ngaha rero kampaye ko nanye ndagashaka
ya nta kibazo ya
Chris Bizi no vuga ko ari umuririmbyi akora indirimbo nziza cyane ziryoshye bro turashaka kugaruke muri music.
Yeah, indirimbo vuba iraje indirimbo nziza cyane yitwa Akabia. Narayihejeje ndayimaranye hafi amezi
kwezi kurarenga
vura nawe urayizi ko urayina kubwiye iramaze iyo kinya parana kwezi kumwe amezi atatu mugana narase kwisoba ari audio nshaka kwisoba ari kumwe na video. Yeah,
uki kibazo ngangira mbaze Chris Bizi go amara umwanya munini ngai Bujumbura. Mbega iyo ashise iyo bishitse akaduga muri capitale politique Gitega agashikanye na kururuka mbega bakwakira gute paraporo ya kera utaramanuka hano mu gisagara cha Bujumbura gukora ino mirimo yawe ya misi yose
barashima je nduzi Gitega nururukira kwibarabara nkasha ngenda muhira ni mpande y'abantu abantu bambora ndaramusa abavyeyi na telefone abagenzi tukabonana ababukiye nkasha manuka hamwe ndonka wo kuja mu bindi ni kumba ngikora abavyeyi n'abagenzi twakuranye tukicarana basi ivyo buririmvyi biba mu gihe bafishije ko nzogenda guteramisha niho umuntu ashitse abantu bamushuhira mu gurumva n'ico gihe ntamwabazi ko naduze kiretse abavyeyi tu n'abagenzi nkabwiye tuze kubona ku mugwa dusangira gafana basi
okay defo kuri Chris Bizi Defo kuri Chris Biz.
Ah, nayo nzi kweri.
Defikuna ni bisigura ko karitira hari. Karitira hari.
Na defo rimwe mfiso ko bivyo bivyo simana ampa ndabishima ko nyene.
Some boy.
Hakira kimwe nanka kuri je.
Chris Biz ni umuhe some boy. Yo bari henze umuntu abivuze ko.
E wivuze wewe urumva bivuze sero wewe harunda mvuga ati kundi mgabo nyimuvuze ko respect fresh sana. Eh mina chukulia hivyo. Yeah.
Donc bien chicken ga anye dusana bashika gusozera ikiganiro nka Isaac TV. Nashitse nga ko indirimbo yawe ndayizi kuva kera kwizosohoka. Muga nka baririmbye ko turabafasha kugira tubafate mu mugongo kugira ibintu vyabo bigume biri ku mugaragaro. Twadushika kumenya mbega ya ndirimbo yarakashije cyangwa vyagenze gute haciye mu kibazo cyane. Nico cyatume tugushikira nka Isaac TV. Urukundo turarugufitira urazi twakoze ibiganiro sikicyonyene n'ubundi zosoha.
Yeah, gusa je gusa Isaac TV ndabakunda ko muri ko muratigerageza guteza imbere abantu mu mice yose aba mu makategori yose mu bakina amafilme mu baririmvyi mu badandaza ndamaze kubona yuko abahana amapostage nka anya na sene konkrete ndabariha niko nyine ndi muririmvyi kwa mwaje ngase ne konka mahana ndabaha mugaranje ndashuseka ganuka shobaho kuvuga ati ndabahe kavuga ati jewe wewe tori kintu ngaho ushaka na cameraman agatori kintu ashaka izimina
ugira uduhe.
Yeah, na kibazo kamwe kamuraga t-shirt ari chemise na kibazo.
Na barabuduhere twende tukambaye tuvuga ati Chris Biz niwe yaduhaye impuzu hajya.
Yeah, nabwiye umuntu ashaka gutoresha cyane mashaki.
Juma Juice urumva ko ikiganiro giheze cyo dutora ama t-shirt ngaha.
Eh, batuye mushaka t-shirt yari nyinshi. Rosa Louis Vito iwaye bako kidumu yari yambaye muri video.
Eh.
Yambaye yasho bati ni ya MC Starboy.
Eh, wona. Je makaniko ka bien.
Eh,
car rouge bondo. Eh. Amagye wa motori. Juma Jogi, muri hiyo. Yes, nibaza yuko urukundo ashaka kugwerekana imbere y'abantu bakibaza ati urukundo ufise. Urukundo nibaze ko rufise. Nibaze kutari kula vyerekana niko uri imbere y'abantu cyangwa uri imbere ya kamera za Isaac TV.
Yeah, urumva ibintu n'abantu mana, ibi nakubwira. Harimo ashaka kuba ari karaturabanga ataranza agacamenya kandi akamenya kubwanyu. Jeshi no cyo no bwira abakurikirana Isaac TV bose nuko bogerageza kuteza imbere bateza imbere muri rimvi ubwira nabagishije ashika ku nkunkaje yabamfisa abantu benshi bancurira cyane gose nuko ari muziki uri international nkabanzi ko nashobora guhomba ndakoze kuko urazi abaririmvi bose munga mundi sitakubeje bose vraiment si kubaponda mugabo amahera arakenye gose amahera arakenye urumva amahera arakenye maririmvi nta mera hari nta makonta bitera mu bihari cyo gituma ugengeje kuronka icukora uragikora naho buri muririmvi ntugire ngo ngwe mwe bya showbiz uwocupfa. Eh,
okay, Chris Biz je arakabazo kwa mangoma ndakubaze kugira duse nabarangira kugira urubandanye imirimo yawe. Hariho video yasirikiye cyane urayizi ni video yasirikiye like n'umukobwa ari kumwe n'umuhungu kandi umuhungu n'umuririmvye umukobwa asanzwe akora ibindi vyiwiwe na sishimye kubivuga cyane ni video yasirikiye cyane gose nkawe nk'umuririmvye ni yahemanuro wotanga ku bantu babikoze cyane wewe mu gihe wabibonye wavyakiriye gute uko ndazi icyo kibazo nta muntu ari bwaki kubaze nk'umujournaliste nkawe nk'umuririmvye wavyakiriye gute cyane ubinsigurira.
Ape bajya hose nabana bari kubari kinisha yari abana kabisa nabana nayibonye ariko nawe nawe utayivuze nza nayibonye bijya bajya nabana bose ka bafise ubwenge bukeyi ko nakuntu ho buri ahantu nkahajya ha mukaja kwifata ama video bijya no ujya mu wayifashe yashaka kwiyemeza mugabo nta kwiyemeza kuri muri bijya bintu gusa mugabo bujya nubwana nta muntu akuzagira bijya. Yeah, bose nabana abatahure bababarire nabana urumva ari abantu bazi ko bijyanye ari six kumbe bijya ni plaisir ugira uri ahantu hawe nyine bibaye ngombwa nahone ubirekurewe n'amategeko. Yeah,
mu gihe bavuga yuko ego baravuze ko Bentley yavuye muri Impa Avni bamwe bavuga ati ni kiki bariko bategura mbega mwe wasanga ari kiki bariko bategura kuri ijya video wabonye imeze kujya nawe nk'umuririmbyi wo vyakira gute bishitse.
Urumva umuntu wese afise inzira ziwe acamwo yari karondera ubuzima ushaka gusanga kare ka video ariko azotuma aronka ubuzima cyangwa agasanga arabutaka cyangwa agasanga arafunzwe mugabo umuntu wese afise inzira ziwe acamwo garondera ubuzima naje ari nko kurange no vuga ati nkeneye ko amenya nkavuga ati urumva nkavuga ati ibujumba cyane mu Burundi bose bayamenye karabati nkuri impuzu ngende nitume hajye imbere nka kuri impuzu nkashangira kaka hajye dufate abana bose bacha bayamenye mbwa no ndabigize mfise objective
yeah
nije gutuma nkujyanya ashobora kuba yabigize kugira ngo amenyekane mbwabo amenye ko hari nabandi bafunzwe bagize ibintu bajya bo barafunze bakabereka abandi hagiye gusanga batabari mabaretse naho ndambwira rero nyimba showbiz yaracurutse ubwenge Yabo nyimba byarashitse kakaguruka tavyazi yashaka uzakaraba.
Asaba ikigongwe.
Asaba ikigongwe nibize bisubire. Mbwamenye ko ari umwana mu mutwe nyene tu nabana. Bose nabana. Ko bari kinisha.
Yes ni kisi bizito ari kumwe asa n'urangiza kugira dushobe kurangiza kugira abandi mikorwa vyiwe. Usa n'usezera abakunzi ba Isaac TV.
Ya ndashimye cyane abakunzi ba Isaac TV bose aho bari ba kanashimira umu umu CEO canke ni the manager
CEO
Isaac hari hose respect vraiment ko bazanye cimbe cyo kuzana TV online waragize neza kandi azi ko mu ma television gabunda kurikiranwa cyane irimo ndamushimire nshime n'abakunzi bose ba Isaac TV bose ndababwira bazinga kuri Plaza A14 bazorondera utwa Chris Bees nzabatunganiriza abimpuzi birato abe verni turasiga ama verni ibyo bakobwa ibyo bahunga ibyo bagabo tayira arahari ofete n'ibintu byose muri rusange turabifise haraka restaurant ngaho hanze ushobora kuba wumva ushonje ugafungura urindiriye ko baguha impuzu canke urindiriye umuntu muri hawe kaze murankurikira cyane kuri YouTube Instagram na Facebook
na YouTube
YouTube ni Chris Bees Instagram ni Chris Bees Burundi 257 kuri Facebook ni Chris Bees wakari muri hawe kaze cyane ntarake muzobura ngaha respect sana
Yes, wari umunezero ugeretse no gukurikirana ibiganiro bya Isaac TV tuguma tubazanira ibintu bishashe we are on time. My name is Star Boy behind camera ni Juma Jux. Ni yatumye amasana mu yose agenda neza cyane gose. Murazi ko turi ku mwanya. Ariko ari ndirimbo yavuze nacyo ko sicho kurangiza ndirimbo yavuze akabia. Nirasoka ariko sinzi ko bikunda nk'umuririmbyi ni yari bwikore mu mbabari abakunzi ba Isaac TV ikore mu gahogo gatoyi dusa nabarangiza cyo dutera turangiza
yo ushaka gusinda bahonje
eh gatonda
eh
Sona musi ni holiday day eh kujyohigwa ni everyday Nimbushaki dola umarundi turavunja Terasharja abana Ona musi navye kuje mu miana Kuzinyo tata kubana Kumachi ya siku gishi duhana Akabia akabaju
Okay.
Ngo duteresharje tuzoteresharje abana bikiriri cyanye mu kinindo cyanye mu kamenge cyanye mu kina
tuzoteresharje bare bobosa mu ngagara aho kumusaga bahe hose
yes yari Isaac TV my name is Star Boy behind the camera ni Juma Jux yes bye badwa imipira mwabibonye ibintu ni fresh uno mutiva bise mutima mwiza aha
Isaac TV oh.